mwabombashani bonse mwabombashani bana mutekenya lelo bushikubwa pa 25 December 2022 pa Sunday neshita ya okay pa mukambo papa leo crossing pa mukambo please mweba le iso kufuma ku border na mweba le fumina ku Lubumbashi huku amini kasumbalesa pali accident pa Sabot waipunka kuli train so lodi na isarika takuli lodi mkwai takuli lodi lodi ya isarika completely closed road so ninji pushiba drive ofo bali bali shani shishi vemo road completely closed so this is why she push me and I'm taking it.